Anapokukosea piga goti hata kama ni mwanaume. Sana tajisikia vizuri. Atasema, kumbe mume wangu ananipenda. My sweetie, my love you. Honey. Hallelujah. Ngoja niishie hapa. Kwetu tunasema kuyavuga siko kuyamaliza. Kuyasema sio kuyamaliza. Niishie hapa. Mungu awabariki.